ngiyachiswa kwakhe ukhulumiswa kwakhe futhi niyefana
ngiyangisukela ntombazane angimazi lomu nami ngambona mabembona angimazi ntombazane
Done.